Sijja komawo tuogere erimwe. Njagala kutwala omukisa guno okuyita omugole waffe candidate Sere. Afunya Kasepiti naye nebirala waliwo byafunye kabibarageko
Uta Kasepiti ko
Angale
Mwebale nyo mwebalire dala Yagala Yagala kuita Honorable Betty Nambooze Bachireke MP Mukono Nambu
Mueva de Dios, mueva de Dios.